In the whole world is going back to their tradition. The women and her. Don't Chineke anyị.
Chineke
anyị dị mma. Ebe a na-eje na-achọ ifu efu. Ụwa niile wee realize ya na a gahie n'ụzọ. Jụwazie ese. That is why today, ndị na-emezi omenala na ọdịnala bụ ụmụ okoro na gods na mgbe ha ji wee tete n'ụra. Mọmi na daadị ga na-azọ position ha n'ụlọ ụka. Now, which is your Hanun Oka? Oh, my Kunite Chowebe has waited yours up. I know you to pay on the real number. Where one day, you to pay on the real number. Gouts, the case of preamble. I just, you know. Man, a question.